Jamshid wano ya dunya zindagi kya tu zindagi kya tu Jamshid wano ya dunya zindagi kya tu zindagi kya tu ye tuma kabara hati phati diya sumhati phati diya su ye tuma kabara Hadi, 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 hadi